And fly away from this earth and never come back. I'm feeling lonely, I could be going, and nobody knows where I am. I'm turning 31, I got no car, I got no house, and payday seems far away. Hallelujah, I'm a loser. How the fuck will I survive? How the fuck will I come up? How the fuck did I drop down? 100 bucks in my bank card, claim from SARS, get a head start. My heart hurts and my heart pains, stomach pains from hunger. Better days with thunder, I'm not a saint, but yane. Who knew banzo huzuga? Ebutaleni ndi ngunguma. Side chicks been kukuza. Gomsogu ndia koduga. Looks good when I'm online. It hits hard when I'm offline. Pillow wet from when I cry. I'm not a man, I'm just a guy. But izinto senzileyo, ikwazizo zikujikeleyo. Kobizinto sithethileyo, ikwazizo ezivala amehlo. Eli lizwe lokusumulele. Ufefile kuqumelele. Ungazuphinde uqhubekeke. Uvuke emini udumbinyeke. Ayikunzima mfoka bawo. Akho nto ilula mfondini, soni stress sofa ngaso, vele ndiyohlala esidalini, phumza ingqondo mfoka bawo, akuzolunga mfondini, an empty bank is all I got.
Kwebathiwa kum, mntana lakho kum uyambona icangwendlela, uyinja futhi angawola amantombi mna ufike etatazela, uyandonyanyisa, ngasingakuboni, sike kum wanezothe gqithi, fane nje naqembeza, even your current girlfriend is a bitch, umncamele nomntana. Njandini, uyazi ngowam ndodwa. Ngangokukhangela umntu ozommithisa, cause lo ngowam ndoda. Ubam bom, ujonga mstagap kwelakho icala wonwaba uyanya. Even your family is so fucked up, iloo nto namluza ukhanya. You know what? I told myself I'll never raise a hand to a woman. Ngenxa yoxaka udinwa kushiya umsindo, cause man I'm human. Ayazi baby mama drama, uziva uphelelwa ngamandla uncama. Nahlala ndinguye utata mntanam, uyazi uba ndiyakuthanda.
Ndibonile ukutitheka, ndibonile ubetheka.